kwividiyo engaphambili. Ubukele intshayelelo malunga nenyathelo nenyathelo lokuchaza izalathiso zemithombo referencing ngabula makhumsha. Le video iphononga izalathiso zemithombo zombhalo ize ibonise ukuba zahluka njani inhlobo ezikhethiweyo zokuchaza izalathiso zemithombo. Kananjalo, uza kufunda banzi malunga nokufomatha izingeniso ezimbalwa kuluhlu lwezalathiso zemithombo. Noko ngoku uyayazi ukuba kufuneka maxa onke uyichaze imithombo yolwazi oyisebenzisileyo kukubhala kwakho kwezemfundo. Indlela okubhala ngayo oku kuchazwa kwemithombo kuxhomekeka kuhlobo lwakho olumiselweyo lokuchaza izalathiso zemithombo. Kukho iintlobo ezininzi zokuchaza izalathiso zemithombo kwihlabathi jikelele. Iintlobo ezaziwayo ziquka iHarvard, uhlobo lweAmerican Psychological Association olwaziwa njenge-APA ngamafutshane, kwakunye neendlela zemibhalo emincinci esemazantsi ezisetyenziswa ziingcali zomthetho. Uhlobo ngalunye luneeformula okanye iinkqubo zalo zezalathiso zemithombo zombhalo kunye nezingeniso kuluhlu lwezalathiso zemithombo. Ngaphambi kokuba siqwalasele indlela ezinye zezintlobo ezohluka ngazo, makhe siphinde sishwankathele malunga nezalathiso zemithombo zombhalo ezikwaziwa njengezicaphulo. Xa usebenzisa intetho eyenziwe ngomnye umbhali, ufaka isalathiso somthombo sombhalo kwisivakalisi. Le yindlela efinyeziweyo yoko kufakwa kuluhlu lwezalathiso zemithombo. Injongo yesalathiso somthombo sombhalo kukunika lowo ufundayo ubungqina bomthombo wolwazi lwakho, ungakhange ufake zonke iinkcukacha zomthombo lowo kumbhalo wakho. Isalathiso somthombo sombhalo ungasibeka ekuqaleni okanye embindini wesivakalisi sakho. Kwezi meko, ifani yombhalo ngokwesiqhelo iba yinxalenye yesivakalisi. Isalathiso somthombo sombhalo sinokubekwa ekupheleni kwesivakalisi ngaphambi kwesingxi. Kule meko, ifani yombhali iba ngaphakathi kwizibiyeli. Kufuneka uyithathele ingqalelo ngononophelo indawo ezibekwa kuyo izalathiso zemithombo zombhalo. Xa ifani yombhali iyinxalenye yesivakalisi sakho, ukhokhelisa phambili umbhali lize elakho ilizwi lithathe indawo engasemva. Xa isalathiso somthombo sombhalo sifakwe ekugqibeleni, wakha isithuba selakho ilizwi. Khangela le mizekelo mibini. NgokukaHealy 2011-17, izigulana zidinga ukwazi ukuba zingazithemba kwaye zixhomekeke kwiingcali zononophelo lwempilo ngokubhekiselele kukujongana neengxaki zazo. Kwesi sivakalisi, umfundi uchaza njengawakhe amazwi intetho kaHealy. Nanjengoko izigulana ziziva zibuthathaka kwaye zingomelelanga, zidinga ukwazi ukuba zingazithemba kwaye zixhomekeke kwiingcali zononophelo lwempilo ngokubhekiselele kukujongana neengxaki zazo. Healy 2011-17. Kumzekelo wesibini, umfundi uthetha ngobuthathaka bezigulana ukongeza kwintetho kaHealy. Oku kubonisa indlela umbhali adibanise ngayo ukuqonda kwakhe kunye nolwazi lombhali. Kubalulekile ukuba kubekho isingeniso kuluhlu lwezalathiso zemithombo ngesalathiso somthombo ngasinye sombhalo. Nanjengoko uHealy engomnye wemithombo yolwazi esetyenziswe ngumfundi, zonke iinkcukacha zalo mthombo wolwazi kufuneka zifakwe kuluhlu lwezalathiso zemithombo. Uhlobo ngalunye lokuchaza izalathiso zemithombo linezazo izikhokhelo ngokubhekiselele kwizalathiso zombhalo kunye nezingeniso kuluhlu lwezalathiso zemithombo. Ngokwesiqhelo, ezi zikhokhelo ziyafumaneka kwiwebhusayithi yohlobo olo okanye kunoncwadi wesebe lakho lemfundo. Ngoku, siza kuqwalasela izikhokhelo zenguqulelo yohlobo lweHarvard kunye nohlobo lweAPA. Ezi zalathiso zemithombo zombhalo zaqulunqwa ngokwenguqulelo yeHarvard. Nanjengoko ubona ifakiwe ifani yombhali, unyaka wopapasho kunye nenombolo efanelekileyo yephepha zaze zohlulwa ngecolon, ngokwenguqulelo yeHarvard, iinombolo zamaphepha kufuneka maxa onke zifakwe kwizalathiso zemithombo zombhalo. Izalathiso zomthombo zombhalo kuhlobo lwe-APA ziyohluka kancinci. Nanjengoko ubona apho isalathiso sombhalo sifakwe ekuqaleni okanye embindini wesivakalisi, inombolo yephepha iyohlulwa kumbhali kunye nomhla. Xa isalathiso somthombo sombhalo sifakwe ekupheleni kwesivakalisi, ulandelelwano lolwazi luyafana nolo lweHarvard, kodwa lukhangele kanje ngolwahlukileyo. Qaphela iikhoma ezimbini, unobumba u kunye nesingxi. Ngokohlobo lweAPA, iinombolo zamaphepha zifakwa kuphela ukuba ngaba ulwazi olusebenzisileyo lukwiphepha elithile kumthombo wolwazi. Ukuba ngaba wenza isalathiso somthombo, umzekelo, kwindlela abona ngayo umbhali ngokubanzi kumba othile, ngumbhali kunye nomhla wopapasho kuphela izinto ezidingekayo. Uluhlu lwezalathiso zemithombo licandelo elibalulekileyo loxwebhu lwezemfundo. Xa uqulunqa uluhlu lwezalathiso zemithombo, kufuneka ulandele izikhokhelo zohlobo kwaye uthathele ingqalelo inkcazelo nganye encinci. Olu luluhlu lwezalathiso zemithombo olubhalwe ngokohlobo lweHarvard lokuchaza izalathiso zemithombo. Qaphela ifomathi yesingeniso senqaku lejenali. Ingaba uyabona ukuba umbhali wesibini nowesithathu bohlulwe nge-ampersand, kuze emva koko kulandele unyaka wopapasho kunye nesihloko senqaku lejenali. Okulandelayo, ibe sisihloko sejenali sibhalwe bukekela, umqulu wejenali, inombolo, ikolon, kuze ekugqibeleni ibe ziinombolo zamaphepha. Qaphela isingxi esisekugqibeleni. Olu luluhlu lwezalathiso zemithombo olubhalwe ngohlobo lokuchaza izalathiso zemithombo lwe-APA uhlelo lwesithandathu. Qaphela ifomathi yesingeniso senqaku lejenali. Zombini iintlobo zidwelisa ababhali ngendlela efanayo, kodwa jonga izikhewu ezisekuqaleni kuhlobo lwe-APA. Umhla ukwizibiyeli, kulandela isihloko senqaku, ize ibe ligama lejenali, nalo libhalwe bukekela. Umqulu kunye neenombolo zamaphepha zikhangeleka zohlukile kancinci, ayikho ikolon. Ndiqinisekile uyawulandela umfanekiso. Kanye nanjengangokuba inqaku lejenal linefomathi ethile ngokohlobo lokuchaza izalathiso zemithombo, kunjalo nakwiiwebhusayithi, iividiyo, iincwadi kunye namanqaku, amaphephandaba phakathi kokunye. Iindaba ezimnandi zezokuba akudingeki ukuba uzinqaye ezi fomathi. Nokuba ngaba yiHarvard, iAPA okanye naluphi na olunye uhlobo, odinga ukwenza nje kukusebenzisa izikhokhelo zohlobo oluchongileyo.